imali Obe ngitu zokulisa ngobu chitipiala Obe ngitu zokulisa ngobu chitipiala Oye imali abamusha bantu benza babhuda Oye imali abamusha bantu benza babhuda